Caporali Philippe ndu umukamba batazira kiwi yari yahawe amategeko yo kuja kuzana Ngeze François ako kagwi kari kashinze ko abo umukuru w'igihugu reka tumvirize Caporal Philippe ndu umukama
Ijoro saa hindi tuwagea tuwazana Ngezi tuwamushana mikambi ndamukurikirana uko role yiwanje ari imeze ndamukurikirana gushika isaa zitatu n'inusu zo mu gatondo umukuru w'igihugu yazanye imirishori bamushikanye umuntu yamuzanye n'ibintu bikomagu amukuye muri kamuha radi ko ari yarishoze tamajo hanyuma rero iho rero kuri mu pasayine so mu gitondo n'inusu umukuru w'igihugu bamwice ariko nanda mbame na ngeze rero yari yavuze ati nta mugabo twarira kuhuna mu nama rero abo bafite baciye bagira nabo baciye bigirana kugira bagire inama hanyuma ibikorwa bibandanye nk'uko yuko Ngezi yaciye afata ijambo aravuga yuko yemeye kuba umukuru w'igihugu hanyuma icyo twaciye dukora twaciye dufata tumujyana ku irade
imbere y'uko perezida Melchior Ndadaye agandagugwa yari yamaze kubona ko atakunda ibiza kugenda yari arindiriye urubanza izo ntwazagabo ziza kumucira Philbert Nduwumukama araza kutubwira ingene yabona umukuru w'igihugu ico gihe
ngene yaramerewe nabi kuko igihe avuye muri kambi ya Kamuha wewe yari yamaze kubona yuko bikomagu amaze kumurifra yari yamaze kubona yuko atabundi buryo atasaganirizo atabuhungiro urabona umuntu yashunzwe n'abasoda amajana n'amajana ukatubona abahe aramutanze nta sekirite iwe yayijeyo ibintu byose ngabe n'ibyo urumva rero yasa n'umuntu n'ukuri yari yapfuye ahagaze
sentare yabamvye umukuru w'igihugu yarigizwe n'intwazangabo zabiteguye yaciye iheza gucira umukuru w'igihugu urwa pirate Philbert Nduwumukama aravuga amategeko yaciye ahabwa ayahawe n'izo ntwazangabo yabona y'ukwica by'agashinyaguro umukuru w'igihugu
muri batayopara amaze gushikaho rero niho haca haza abafite bashika kuri 13 hama barashika mu ikambi baragira inama umukuru w'igihugu bamwinjiza muri mu kabiro kamwe basha rero barakorana bagira inama hama mu nyuma bikomaga cyasohoka caravuga ati bo mwebwe igikorwa cyanyu nabashinze ni mu bishyire mu ngiro hama rero twebwe icyo twakoze twagize ibyo tubwiye nk'uko ari yabitubwiye hama mu nyuma turagira turamuha raporo y'uko igikorwa dutumye kirangiye c'est-à-dire umukuru w'igihugu apfuye oya hakoreshejwe umugozi umutimbu gitayo bayakoze mu nyuma kugira ngo kumbure fite tirara ushobora kugira ikintu wihuta ukibaza uti uyu muntu kumbura hapa byuka ariko iyo mbuga itayo bakoreshejwe yamaze guhuye uko twari bane nyine nari mu jete dinombe
abibuka urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu muribuka neza ko intwazangabo zose zitavye sentare atanumwe yigeze yemera ico yakoze bose bavuga ngo abasoda bato bato bari bagumutse nibari bakitwubaha bakavuga rero ko bari bafise ubwoba ariko rero Caporale Kiwi Philbert Nduwumukama we watigashwe nta musoda muto muto n'umwe yigeze akora ica tatumwe n'intwazangabo zimutwara
sinumva ingene wotegura ikintu hanyuma ukagitegura neza ukagiplanifia ndetse ukarinda ushika no muri egizekisiyo hanyuma ukagira ubwoba mu nyuma mugabo ubwoba kumbure baba base ni uko mu nyuma byase ibyo bifuza ntizabishika ko neza urumva ngo bashikire intwaro uribuka no n'itariki ya 2022 ko bagiye muri leta major gusubiza intwaro ngo bayisubize abahutu nabo bakanga ngira inkuru y'imvaho Sylvestre Ntibantungaye mu mubazi n'umuhisi ntajyamibiri ibyo barabizi
Perezida Ndadaye igihe c'isaha zine rero yarahejeje kuganda gugu.